N'umukino twateguye cyane novuga n'amanota twari dukeneye cyane uravye na position twari dufise muri championnat rero ni match novuga yuko twari twiteze ko vyinshi kuko ni match uravye ko equipe ziri imbere yacu hari zakoze amafopa natwe twategerezwa ku guprofita iyo occasion twari turonse rero yari kuri match kandi twari tuzi ko ari match toroshe gukina na Gasogi iwabo mu rugo ukaraba na tension ibihari nayo nyine amanota yari yakeneye rero ni match novuga twari twateguye cyane tukaba twishimiye kubona tushoboye kuronka amanota 3
mwatsindaga mwishyurwa ni pressure yo kugira ngo muhice match yakirikare mubone n'ibindi bitego
uravye pressure ari hari kuko yumaze match nyinshi udatsinda ukaburi muri position nkiyo twari turimo pressure ntibura ukaca ugira nabakinyi benshi badafise experience surtout nk'inyuma ukatusanga ushobora gutsinda igitego ariko abantu bakagira pressure kuko uravye igihe cyose batugombora niho twaca dukina neza gusumba uko twari ko turakina rero novuga nibintu tutegerezwa gukosora ni ibintu tutegerezwa kwiga ko cyane nibaza yuko aya manota 3 agiye kutugarukanira icyizere turabi yuko dushobora kwanshena kuri match zikurikira
top commentaire kuri uyu rutayizamu watsinze 3 Elija ndumva hisa bana Meyer Peter kimwe ukipe ya Bugesera ya nyuma ariko uyoboye abandi mu gutsinda ibitego byinshi umukinnyi umeze ute n'umukinnyi ubafasha iki kariteze
n'umukinnyi akomeye navuga nk'umwataka surtout nko muri championnat y'u Rwanda abakeneye umwataka afite imbaraga iyo udafite imbaraga usanga kenshi bikugora kuko championnat iri fiziki cyane gusumba nkuko navuga no compara na championnat mu Burundi iri plus technique rero n'umwataka navuga n'umwataka ariko umwataka azi kugarda umupira wiwe kandi ari efficace imbere y'igori ni ukuvuga Elija yaronse occasion arayitsinda rero uno munsi yari mu bihe byiwe byiza ubu urabona yuko kamem ameze neza par rapport ya ma match yandi twagiye turakina
muvuye ku mwanya wa 15 hano mumaze he gihe abafana ba Bugesera bagire icyizere ko mufatiyeho ubu ngubu batari ikipe imanuka
novuga biragoye kuvuga ngo dufatireho ariko twebwe abakinnyi na staff tuzokora ibishoboka byose kugira ekipe nishobore kumanuka kuko uravye ekipe ziri imbere yacu ekipe twegeranye nta manota menshi zidusiga ariko turacyafite match zikomeye ubu turakeneye kugarukana ijya confiance mu bakinnyi turakeneye kugira ko abakinnyi bacu bagira experience nyinshi ku buryo dushobora kudirija match nkuko tuba tuzifise ugasanga hari amakosa atari ngombwa twa dukora tutari dutegerezwa gukora kuko uravye n'ibitego bashoboye kudutsinda n'ibitego twashobora kwevita rero twebwe nk'abakinnyi na staff turaza akazi kacu tugiye gukora ibishoboka byose dushobora gutanga icyizere tubabwira abafana ba Bugesera yuko tuzoguma turi kumwe nabo tuzokora ibishoboka byose kugira dushobore kubashimisha kugira ekipe ishobore kuguma mu cyicaro cya mbere
urabishobora gute na situation twumva muri Bugesera yo kudahembwa abakinnyi ni gute ushobora kubasaba amanota 3 bamaze amezi twumva yose
icyo kibazo kiragoye ariko njye nk'umutoza ngerageza kubereka kubaha intego tugakora ibishoboka byose tukarindira igihe amafaranga azoboneka rero nkuko twabiganiriye n'abakinnyi twagize twaraganiriye cyane twakoze inama nyinshi twagize novuga kuganira no kuraba ama objectif dutegerezwa kwiha rero ubu dutegerezwa kwanza objectif ya mbere twari gutsinda match twihaye match zingahe turabe yuko situation turimo ishobora dushobora kuyivamo rero match ya mbere turayitsinze ubu tugiye gukurikiza match ya apere na gorira mbere ko dukina kindi yindi match ya igikombe cy'amahoro rero ubu twabanje kwiha objectif turabe yuko dushobora kuva muri situation turimo hama duhe n'ubuyobozi umwanya nawo wo kuraba yuko iyi situation idashobora kubashobora kuwa kwa miliyora kugira abantu bakine bafise ubuzima bwiza kugira dushobore kuva muri iyi situation kwanza tuve muri zone turaye uko dushobora kwimentera kwanza muri premier division kugira duhe umwanya na ubuyobozi kuko nibaza yuko nkuko babitwemereye nkuko babitwigeje ukwezi kwa kabiri nibaza yuko amafaranga azoboneka rero nibaza yuko ni match twihaye z'ukwezi kwa kabiri turabe yuko amafaranga azoba yabonetse kugira n'abakinyi morale ibandanye iri hejuru
ari bagenzi bawe gira inama ba ikijyanye no kwihanganira ibihe nk'ibi ngibi yaba batoza cyangwa bakinyi batagira kwihangana n'irihe bamukoresha ikindi turabizi neza ko bavuye muri reyo na n'ubu bikaba bishoboka yuko hari amadeni baba bakikuri mu byo bigeze bimeze
nibaza yuko ikintu cya mbere no gukunda akazi hari kwihangana aba umuntu wese afite ukwihangana afite ngene ashobora kwihangana rero hari igihe umuntu ushaka kumusigurira ibi hariho n'abakinnyi bifata umwanya kubibasigurira hariho n'abandi bavyumva n'ingoga rero aho bivana n'umuntu bivana na perseverance kugira ushobore kugira bivana n'intego umuntu wese abafise jewe ndafite intego yugutoza nkava kuri uru rwego nkajya kurundi hari ibintu rero kenshi mbona bitakunda kusamaza kenshi no kubera mbasha mvuga nti shike ku ntego yanjye kugira ndabe yuko CV yanjye yogira kugira ashobore kujya ku gupostira n'ahandi hose hama ibindi byerekeye ibindi byose nibaza yuko nta kibazo na kimwe gihari kuko navuye muri reyo nshobora kwisubiramo nibaza yuko ndindiriye tukaraba shampiyona ngene izogenda hama tukaraba na kubdura pengene izogenda hama ibindi muntu akazobitekereza mu nyuma murakoze.